come up was the Hui Aroha, which happened 100 years ago. We are trying to recreate the look of those 300 who got off the ship and marched through Gisborne.
Ka tai rātou ki te taone, ka tai anō ka taka te kapa. He kaupapa hōhonu tēnei, a tōku wai mari e hoki ke kunei au. Ka tai mai rātou ki tūranga nei. E rere kē rātou. I pupu mai te whakahihi ki roti a rātou. Engari, e arī te whakahihi tamariki, whakahihi pakeke.
I found it to be incredible. I mean, it's honestly, it's a day that you will never forget. Their mothers saw them leave like this, and in some cases, it was the last sight a mother ever had of their son.
Ko tōku ingoa ko Monty Soutar, I te tau tōku pāpā no whakatāne no te pāroa, ahau, ko Ngāti Awa tōku iwi. Engari I te tau tōku māma no Hiruharama, no Ngāti Prau tōku māma. Ka uru au ki roto I te kura māhita I pāmetana. Koe rā tōku mahi tuatai, he kura māhita. Mai I reira I hoki atu au ki Ruatorea, ki te mahi ki roto I te kura o Manutahi. Taku tau tuatai ki tērā kura o Manutahi, a he uaua nā te mea kāre ngā tamariki e piri ki te pāngarau, te tuitui, te pānui pukupuka. Nā reira I whakaro au o tērā pē me whakako atu ki a rātou te hītori o Ruatorea. Ka tai anō ka kite au te I tini te ahu o ngā tamariki. Nā te mea I te ako rātou etahi hītori o rātou tīpuna. En koe rā anō te take I whai atu au I tēnei uhurahi. Mena ka mō hiota te tangata te tamaiti nō whea ia. Ka tū te ihihi ki roti aia, ka pupū te mana ki roti aia. Koeira te āhua I kitea e au I taua wā I roto I te ako manga I Manutahi. Āwali hoha au I tarangaha. Nā te me taku mai I roto I rōwhare I ngā wākato. He ana au te puta atu ki waho ki roto I te ngā ahere. Koeira te take I haere au ki te āmi. I taua wā rā I tūtaki au I taku hoa rangatira. E putu taku wā I roti te āmi nā te me. Ko taku whakaaro I taua wā, me moe au I te āmi, me moe au I a I anō. Whakaaro au au. Ko taku hoa rangatira te me nui. Nā reiri I wehe atu au. Taku titiro e nāi nei, he pai tērā whakaaro. Ai. Engari, te wā I roto au I te āmi o he paiki au. I kite au te ao, I kite au ngā wāhi katoa Aotearoa. E rima tau au e rangahau ana, e tuitui ana tēnei pukupuka a Whitiki. Koeira te pukupuka nui o ngā pukupuka katoa I tuia mo te pakanga tuatai. Ko ngā Māori, te kaupapa. Toru rau pē rātou I hoki mai ki tūranga I te tau ko te mano iwa rau te kaumāiwa. I reira te Hui Aroha.
So April 1919, 280 of them get off at the bridge, Gladstone Road Bridge, those of you who are from here. And there are photographs there with thousands of people who were there to meet them. They closed the town for half a day, it was a holiday, and they lined the streets.
Te kaumā ono manu tāngata I konei mo te Hui Aroha. he hui nui rawa atu I taua wā. Te whakaaro mo te kotairau hoia I peka atu au ki te kuro tūranga wāhine, taku hō no te āmi. A reina yonke I mea tiki aia kei te pirangi mātou mo te whakarewa o tanga o te pokapoka. I whakamāra mātu au ki aia mo te Hui Aroha. I mea mai e o e pai ake he kotairau hoia, he whakanui I tērā hui. He moimoi a tērā I taua wā. Wai ki mai reina, me mea ka tae e koe te whiriwhiri kotairau ngā kākau hoia mō ngā hoia. Māku e te reina e whakaako atu ki a rātou te mahi I whakatūtū hoia. Kamate, kamate, kāora, kāora. Kamate, kamate, kāora, kāora. Tēnei te tangata... I peka atu au ki te wāhi mahi o Peter Jackson, te pātai atu ki aia, meme kei aia he kākahu mo te kotairau. Ka reo I te moe o Wonderful Kāro. Engari I ki mai, he moimoi a pai tērā, ka tautoko au I a koutou, ka hoatu au ngā kākahu. Koeira te take o te kotairau hoia, he whakamaumahara ki a rātou, ki tērā hui, te Hui Aroha. Me te aroha tu ki a rātou, I hoki mai te pakanga, e rima tau wetai I rā wāhi e whawhai ana. Nā reira, te hokitanga mai o rātou ki konei, he wā pauri, he wā hariko anō hoki. I te me, ko etai o ngā hoia kāri hoki mai I tāpuketia rātou ki reira. I pāta atu mātou ngā kaiako hētataki hau atu koe ki roto I tēnei ropu. A tāu e te whakaaro o rātou. E taki haramai rātou ki roto I te kotairau hoia.
Ko te hie e toku māma te taima, engari. Kua tāma ki te kaupapa nei ki a whakamaumahara I a rātou I haere atu ki te pakanga tuatahi o te ao. Me te whakamaumahara I o ku nei tūpuna a henare kōhere, rāua ko tā whaikura kōhere.
Ko taku kroa, ko taku tipuna nei. Ko Robert Hubert Matchett.
Kurainau ki Hato Paura. I hara mai taku māma no Porirua, te whānako I ahau. Kia koke e whakamua mātou ki tēnei o ngā kaupapa, engari. I hara mai tōku māma I runga I te pahi o Intercity. Nō te mea he kaupapa tiki tēnei. E maha katoatia oku nei koraua I roto I taua o pe tauara. Tuatai ko tōku ingoa ko Manu Huia Bennett. Whaka ingoa tia e tōku māma I tōku koraua, Right Reverend Manu Huia Bennett. Koe te tei o ngā chaplain I roto I te ope taua roa tikau mā waru.
E me atu ki a rātou ko ngā tau o te tuao mai te kaumārima ki te whātakaumārima. Nā te mea, koeira te āhua o ngā pioneer I te wātupanga tuatai. Engari, ko etai o tētai pakeke aki I te whātakaumārima, ono te kautana pakeke. I wīwī atu mātaki a ia hetetake e pirangi koe te urukiroti te rōpu. I me mai e ko taku tipuna, ko ia te minita te pādrei o te rōpu hoia Māori. Kei te pirangi au te uruki roto, hei whakamaumaharatanga ki aia. Ko tētai anō te kaumārua tana pakeke, I tiriro atu māta ki aia, ka uiui atu ki aia, e tama, he tō pakeke, e hiotau, e me mai, te kaumārua, engari, ka te kaumāturu au a te wā o te parade, ka kata mātou, nā te me, I te wā o te pakanga, ka pērā anō rātou, ka kururupau rātou ki ngā recruiters. Koeira te take e tai ana rātou te uru ki roto I te takaumā rima te pakeke. Kei te maumahara tunu au I roto I te pokapoka, tērā tētai tamba te kaumā whātuna pakeke I haere ki rā wāhi I roto I ngā pioneer.
I see his tipuna when I see him wearing that uniform. This has been a real revelation for myself as well as the mamas and the aunties that are here. See our children marching, see our children dressing up at 15, 16, and being so young and going over to a foreign land and fighting for king and country and not knowing what they were getting themselves into. Just like coming here, we didn't know what they were getting into and they feel the apprehension.
On the day, you've got to, from now till then, imagine how it's going to roll. We want a day like this. There's no plan B. If it rains, we're still going, so you want a day like this. Yes. So that's the day you want to be imagining. From now till then, see yourself marching down the main street of Gisborne on a beautiful day like this, that you are all in step, you look good, that there are crowds out there. That's the dream that you got to think from now to then. It's all in the power of the imagination. Kapai, don't think anything else, like I'm going to get out of step or I'm going to drop my rifle. Don't think that. Just think it's all going to come off well, and it will. Tūtai ko tōku hō rangatira ko tīna tōna ingoa. Me te mihi anō ki aku tamariki. Nā te me, he rō te wā, hau e whai ana i tēnei huarahi, i tōku taha mo te katoa o taku mahi rangahau. Kāre māu ko taku hō i aki aki ki a rātou te uru ki roti i te ope kātua, i tūmeke au I me mai rātou kei te uru atu ki te ope tau moana, te ope te hoia. Engari, whakahihi au, nā te mea I reira rātou. Engari, I tēnei wā kei reira rātou, ko te tūmanako, kāre a Aotearoa e haere ki tētai pakanga. Nā te mea, kāre ngā mātua e he ana arawa tamariki te uru ki roto I tētai wāhi kino. Mōheo au te mamaitanga kai roto I te henengaro I te ngāko, a ngā māma, a ngā kōka, a ngā hoia I henge atu I te pakanga tūtai, te pakanga tūro, ngā pakanga kato. Kāre tērā auetanga, tērā momo mamaitanga I oti I roto I te whakatipuranga kotai ka heke mai ki ngā uri. Pēnei a mātou o tōku whānau, te taku angara, te tungāne o taku māma, e takoto ana I tāria. Nā tōku māma I whakamārama mai ki a mātou, te hohonutanga o te mamai o tōna māma I te wā I mate, Uncle Sam. I tuku mai tērā kōrero ki a mātou. I whakāko atu ki a mātou tamariki. Ki a kore rātou e wareware. He taumaha te whakarongi ngā kōrero, te pānui, ngā reta, ngā rātaka. Engari he tangata whakapono au. I āta ka inoi au, ke uhi te atua tētahi kākahu kei rongi au, kia kore wera kōrero hōhonu taumaha e pā pātata ki au.
Te o te wā, te huhua o rātou o tēnā whānau.
Battalion very quickly, after a cup of tea, put this into a military camp. And hopefully all those people that brought you will hand you over to us and will treat you like you're on a basic, but all in one day rather than 7 weeks or 12 weeks. We are trying to recreate the look of, we've only got 100 of you, but of those 300 who got off the ship and marched through Gisborne. Same uniforms, same badges that they were wearing. And so we are grateful to Sir Peter Jackson, who will be here tomorrow morning, and his team Wingnut Films, for all the work they've done to get these uniforms exactly right so it's the look of 1919. All you had to do was get your hair cut and learn those songs. Obviously the message didn't get through to a few of you. So we will have the shearers here and we will be sent to
koe tai he ro ngā makawe. Nā reira I whakamāramatu ki a rātou o kāre tai. Te haere ki roti te parade me he ro makawe. Me kuti ngā makawe ki a pērā I te aho o ngā krau o tau o wāra. Engari, I whakai tenu inga. Koe tai kāri whakai. Nā reira I we hatu rātou. Koe rata take I te pō te Pride I te Kimi tunu mātou, te kotahi rau Hoia, nā te me te rape I o te kaumā rima anake I taua wāra. Nā koe tai kāri I peke atu ki te pō rāuri. Nā reira I whiriwhiri e rue tolu rānei I te pō te Pride. Ko taku tamba tētai, kei te paiki aia nā te mea kei roto e I tā ame. Ko taku tūngāne tētai anō. Engari he pai anō ki aia I roto e I te Navy I ngā rā o mua.
I haere mai au ki konei ki te tautoko I tō te pāpā. I haere au ki te mātiki I ngā tama I te mahi I ngā mea me ngā pū. Ki tō ki pāpā ki au me haere au ki te maukākahu. Kare au te mohio I te mahi au tēnei, mea I tēnei rā, ngari keko nei au I nānei.
The other thing, I saw some lips not moving in that song, so obviously some of you still don't know those words.
Tino wai Māori, nā te mea I ako ke mātou I nei waiata I waiatana, pera he roa te kua ki tipi rere, arā hoki te ope tuatahi au e ihu. I mua I tērā wānanga o mua, I mohi au e rā waiata, engari kaori I tino mārama.
We know that those guys who went to war at 15 came home men after 5 years of fighting over there. So we really want you to get, and you're thinking, you're not a kid here, don't let the side down. You know, a lot of guys here who are here for their tipuna. No chewing gum, no earrings, all that stuff's got to go, and no playing around. Just, you're on point from this point on. Okay?
It's a long way to Tipperary. It's a long way to Tipperary.
Right behind!
Kore rātou e mōhi o te āhuatanga o tērā wā. E whakatupuranga hau tēnei o rātou whakaaro, o rātou mea katoa. Tino rereke tēnei āhuatanga ki a rātou. Me mōhi a tātou, e rangatahi hoki te nuinga o tēnei rōpū.
E uiua tana o ngā mahi te rani nei, I te mea, te āhua. Uiua te whakaoho ake I ngā taiohi nei, o tino uiua tērā mahi. Ko tō mātou hiahia te whaki atu tā mātou mōhia tāna kia mōhia o koutou nā tai ohi nei, ehā te tino hohunu tāna o tēnei mahi, tēnei kaupapa. Tēnei wai kāre rātou i te ki au nei, kāre rātou i te tino mōhia, ehā te hohunu tāna o tēnei mea, tēnei kaupapa.
You're in a special thing that's going to happen tomorrow, and you won't realise it probably until you get into town and you see the people. And when it's over, you'll probably understand then that you're part of something quite special. That'll never happen again. So enjoy the moment.
Tēnei, ko tēnei tātou ki te rānui, tēnei tātou ki te wā whakamusunga o te whakaritenga o tēnei kaupapa nui.
Pai te hi kakatoni te wairua tēnei wā, nā te honore, nō ki te honore, ko tai tātou katoa ki te tūtuki tēnei kaupapa.
I just want to start by saying I'm really proud to be able to be on parade with all of you. You all look like very fine young men. This is what our tupuna looked like before they set off for war 100 years ago.
I tai tūrei te mātuku tōku whānau te mea he kaupapa anō. I nana hi rā, he mutu te whakataetai ngā manu kōrero ki horo whenua ki manawa tū. I tū au, i oho au i te rua karaka. Āwhi haura moi.
3, 2, 1, yay!
It's going to be fantastic, and I'm sure there's going to be a lot of tears in the crowd, as there should be.
Kuira te whakaro ngā kaiako, ngā taitama, he tamariki tonu rātou. Tērā pē ka whakamā mātou nā te mea ka ko te ahua te tamariki, ka mau mai ki roti te tāone engari. Ka mau rātou i ngā kākahu hoia, ka tīni o rātou ahua, ka pakeke rātou. Ko te hui whakamaumahara ki te Hui Aroha, he meharo rawa atu. Kia tātou katoa, tō tātou waimari e hoki. He rawe te hui, i menemene katoa ngā uri, i pupū ake te whakahihi ki roti a tātou katoa. Nā te me i whakahonore atu, tērā whakatipuranga, te whakatipuranga o te pakanga tuatahi. Te āhua o te kotai rau hoia e haere ana ki Wanganui i tūranga. He hoki ngā mahara ki te tau tai mano iwa rau, tukau mā iwa. I tangi i māua, te kita atu i a rātou e hikoi ana, e haere ana i rungi te piriti. He moimoi ā, e tukau wiki ki muri, engari. Ko ea, ko pua o ai te rā moimoi ā, inaenei.
Three, and
I found it to be incredible. I mean, it's honestly, it's a day that you will never forget. For some reason, it suddenly hit me when I was looking at marching. I thought, well, this is actually what, that their mothers saw them leave like this, and in some cases, it was the last sight a mother ever had of their son.
Ka tai mai rātou ki tūranga nei, he rere kē rātou. I pupu mai te whakahihi ki roti a rātou, engari e hari te whakahihi tamariki, whakahihi pakeke. Ka tai rātou ki te taone, ka tai anō ka taka te kapa, he kaupapa hōhonu tēnei, tōku wai mari e hoki ke konei au. Ināinei, kua mutu te hui, ki taku mōhio ko tini a tō rātou hurahi I roto I tēnei ao. Kupu, Whitiki, Whiti e. E koeira te karanga ki te iwi Māori, te pakarūtanga mai o te pakanga tūtai. I roti te reo Pākehā, put on your war belt, prepare for war, rise up, rise up, rise up. Koeira te karanga I te wā o te pakanga tūtai ki ngā taitama Māori, kia hau atu ki roti te hokawhitu atu. He karanga anō tērā I tēnei wā ki te iwi Māori. Nā te mea, kei te whawhai tonu tātou ki roto I Aotearoa, ki ora I te tū a te Māori, ki te tū a te Pākehā. Nā reire he tika, ke whakatakoto wērā kupu ki ru ngī tērā pukupuka, he karanga anō I ēnei wā.
Thank you, thank you, thank you.